tuzaba turabakinyi bashyaha 50 utwasha tubwire itinere aho tuzaguca turaba ku depart aho nyine kwa mukwirise kominal dufate irompe yo ngaha ku komine gihanga tuduge turaja kuri centre hariho amabarabara honorable olivier sigurura dukoreshereje turaca kwa mahuba tugende kubashini umukita kwa lazaro dufate barabara ijya kwa muganga kuri hopital gihanga turagaruka twinjiye mu barabara ya 5 tuduge tugeze kuri ibarabara ijya ku mashuri kuri itabu gihanga hari ikigo cy'abageze mu zabukuru turagica munsi direction ya itabu yose twinjiye muri barabara ica ngaha tubona ngaha imbere ya komi ya ica imbere ya komine gihanga
nitwa Nyabenda Teresifo kanga igihanga natangwa gusigana ku makinga 90 mu kwezi kwa kane twara abakinyi bakomeye cyane rwose imbere yaho twaje dusanga uyu mugenzi wanjye je yarantanze hama rero turaserukira igihugu mu gihugu cy'u Rwanda turatera imbere turatsinda turaba ba gatatu turazana ku kumpe ibintu byinshi baduhenze ubwo rero icyo gihe byaragorana turashobora kubihunga I'm going to go to the hospital. Saba abantu ko boshyigikira n'igihugu leta igashyiramo amahera menshi kuko twaraja mu Rwanda bakatubwira ko tamahera bashyikira abanje bufise
Envelope, Ewa gata tunawe nyene ikinga Agona mustane watu nizagi hanga Agatano mustane agiteka nyumukitu munu Uyumi ya taifa chileko Ewa murini inda ya buki jichengeri
Ewa miti vengi sinakamu nani Mujifate mujifate
Ewa mkama kuwa
Ewa gira Ewa gira Ewa gira
nabyifashemo nuko nakoresha imyitozo yo kugira ngo nzengerageze umwanya wanjye ndawugumane kuko uyu mwanya siyo rya mbere ndawusindiye niyo mpamvu nagerageje kwitoza kugira ngo uyu mwanya ndawugumanye gusa kuwuronka byangoye cyane kuko abadukishije ahantu mu mabarabara mabi ariko ndagerageza uburyo bwose bivanye n'imyitozo mfise ndahaca imana iramfasha ndahaca neza atangorane ndashika kandi nanashimye cyane kubera uwajyabo wa kabiri namusize umwanya utari muto byampaye na kurage yuko no hanyuma ushobora kuzogerageza ugasanga ndongeye ku n'umwanya bikunze nkagerageza nkabandanya kuguma nkora iyo myitozo bivanye n'ukuntu nzoba narose uburyo bwo kuguma nkora iyo myitozo byanenege cyane kuko aka gashimwe ndakarose kandi ukuntu nakarose sinoreka kuryoherwa kubera aha bica bintera intege yuko ivyo nkora ama entrainement nkora ica mbona yuko ndayakora hari icyo nkeneye kiri imbere yanjye niyo mpamvu ntoreka gushima kubera byanjyoheye rwose
n'abantu nkabo kunshimira cyane rwose ku buryo ibi iyo batadufasha ibi ni byari kuba niba zandi makuru se twahora tubwira hariho abakinnyi twaza tubarazi turafise kurusi itari kimwe wari kurusi yigeze kuba ngambwa umukinnyi wa mbere wamuherezaga amafaranga ibihumbi ine kirusi ibirometero hafi 50 urumva nta n'abafana ngaho harimo memero amafana 10 urabye na runo rugendo kumwe ni bwamize ariko ngaha mwabonye akwavi amazi bikibiki twagumye tunywa tugirane n'ukuri bintu bimeze neza hanyuma nesho gituma twaciye kwiyumvira kuno muntu wacu honorable Olivier Suguru ko twamushimira mu bantu bose badufashije kuko yarakoze ibikomeye cyane rwose kandi baza yuko azokwa amabikora yanatwemeye kuzodufasha muri Cruse Nationale izobera Nyanzarake komeye vice perezida atwambikira umudari honorable nakantu kariko nakantu kariko ifoto ya Cycliste ariko na ni foto ya honorable nyene ubaza yuko
oya